Vana vimana turabandanya na video ya gatandatu canke video audio ya gatandatu muri Australia nariko nababwira rero ukuntu nari narikubise hasi nkagira ikibazo mu kuguru rero aho nari nagize icyo kibazo mu kuguru narababwiye nariko nababwira umudogita iwanje hariho umuntu nari nabwiye ni nyamara nari kubise hasi muri jya ahantu mu isoko ati none kuguru kurambabaza kwaranabyimbye atari kongerana ibisanzwe rero yari umurundi wari umuryango w'abarundi baraza kundaba kuko ari gihe abantu turabana bumvise umuntu agwaye kubera turi n'abarundi bake mu gihugu ndimo. Rero umuntu araza kundaba aje kundaba arambwira ati ariko urazi n'amakuru ati ntabwo tibujya wabifashe ibisanzwe kandi ari ibintu bikomeye ati hashobora kuba hari ibintu byononekaye imbere mu ivi ryawe to ati none ko bambwiye ngo ningende kumira norofeni nzokira ati ngo koko norofeni koko zizomvura ngo bujya rero ngo bashobora kuba biyumviriye byinshi nahubwo ntibampaye n'ikete ngo nzoshire Dr. Family baca barambwira ngo rero aca arambwira ati nca ndamubwira nti reka turuhubwo turirabe unsome rero rya kete turarisambura ariko buriya amakete yino hari igihe riba rida baba batarifunze neza bashiramo bazingazinguruka ratasi bagashiramo neza hanyuma bakaguhereza rero ntijya ntibyari bikomeye ku buryo twarasambuye arisome ngo ne ngo sha ngo burya ngo nawo ngo turi mu iki gihugu ngo mama yangu nte nguzi ibintu banditse ne ngo bandikiye dogita wawe ko atangora mufise ko bagucishije mu cyuma bakabona nta kibazo ngo kandi ko ngo babona ku kuguru ngo ushobora kuguhagarara ko ngo atakibazo kinini ufise mwari kongo jendi konda kuraba ngo shaka ndabona kweri kuguru kwawe kwarababaye ni kweri ni nibyo banditse ne none ni kete nzorishire dogita canke ndagihorere ngo urari mushira ngo nta ngo nta kibazo urari mushira ngo buryo hari igihe bibaza ko ushobora kuba uwo batera ikibazo harya wikubise hasi ati buryo bibaza ko ushobora gukurikirana nk'urubanza hanyuma bakaba bashaka ati kandi kukuru mwirabure ati bashobora kuba bumva ko guhamahera ati ubwo rero bakaba barashaka ukuntu bo bizimanganya ngo heri barambeshe ndaguhagaze ngo si bana b'Imana sinabasha kuba nohagara kuko kuva nkikubita hasi muri rya soko natamwe kumva umuriro mwivi ukuguru kurabyimba basi hanyuma bwarakeye ku wa mbere kuko ndi uko umunsi ari kwa gatandatu nikubita hasi nchanja kwa muganga haba kwa Mungu uwo muntu niho yaje amuje muhira ku wa mbere rero canagenda kuraba dokta dokta rero aradukomeze biramubabaza ndamuhajya kete ndamuhaye ya kete dokta rero arabiraba mbona arababaye hanyuma ndamubwira nti je bambwiye ngo nina mirano rofeni nzokira dokta arambwira ati humura nzogufasha anyandikira imiti tugenda ufata imiti ni utoroherwa uzogaruka ndagenda ndafata imiti irahera nongera ndagaruka kwa dogita ngarutse kwa dogita arandaba arambwira ati rero ngiye kukurungika muri physiotherapy bazoze baragufasha ati kugira turabe ko ivi ryawe ryomera neza ati nta kibazo hanyuma mugaba acarambwira ati rero batanga amahera ati hariho amahera batanga atariko rero si wowe ugomba gutanga ayo mahera to ati ngomba kubwira abajya abantu bo kwa rya soko bazoba nibo barihaye mahera ati nta kibazo to gitanyandikira gakete arambwira ati gashirire bajya abantu bo kwa rya soko kuko nyahandi hari hegeranye no kwa dogita wanje wa famile wi famile hanyuma ndakabashira nyagakete hanyuma bararaba nyakaratasi hanyuma baca baravuga baca barandika barambwira ati rero twara rurukarata hasi dokta yandika ibyo babonye ni aduhe raporo y'ibyo byo byose atugende bagucishe no mu cyuma narashiriye dokta dokta caranyandikira ndagenda ku wundi muntu kugira bancishe mu cyuma ndavuga ati mu cyuma ngira ni haba mu kirundi byo kumvikana neza ndagenda barancisha mu icyo cyuma ariko nyana ni kwari gucamo cyane kuko ibyuma biratandukanye hari icyo kwari guhagarara nyine bagafotora mu mavi nyine hababaye basi nyuma ndabaza uwo yari umudamu araho hanyuma arambaza ngo wabaye iki ntikubise hasi ntana sanga mvuze handi nikubise hasi ngo none ubona bimeze gute acarambwira ngo bibonekana nyene kwa rubumuga wambanye kufise ikibazo mu ivi wambanye ngo genda dogita wawe w'ifamiliya zo kubwira canagenda kwa dogita fa nyuma naragiye kwa dogita famile dogita famile arambwira ngo babuze ukunuku nuku ngo ariko ngo nta kibazo ngo nzokomeza ndagufasha hanyuma dokta rero yaragize yarujuje ibyo byibyo bipimo n'ibyo nawe yabona arabirungikira ba bandi hamwe n'ikubita hasi kuri ya soko none kuri ya soko barabiraba babirabye nyuma bace bandungikira ikete barambwira ati wowe rero uri umukiriye wacu ati hejuru rero ko wari usanzwe uri umukasitama wacu umukasitama ni mu cyongereza ko wari usanzwe uri umukiriya wacu atari two gutererana atariko wowe ntiwikubise hasi mu isoko iwacu wikubise hasi mu nzira uri kuragenda mugabo ku rubaraza rwacu atari niyo mpamvu uti tugomba tuguhe igihumbi niwa bukemera uzoze udusinyire ku cyakemeye hanyuma tuguhe igihumbi ukumbure ntuzobura ibyo cyo gufasha atariko nta yindi nishi twoguha ati kuko si wacu wigwe ati siho wakuriye ubumuga urumva kubera ko kaka ripoti ba bandi banavuga ko ari ubumuga nayisanganye hanyuma bamaze kundungikira iyo kete ndayishyira dogita wanjye w'ifamili ayibabonyera babara arambwira ati Evelyn ati ntutore ayo mafaranga ati ntutore ati none ga dogita bizogenda ngo ntuyatore ngo namahera make cyane ngo kandi warababaye cyane ati kindi nacyo cyendanze ubuzima bwawe kuva winjiye ngaha muri Australia ati niyo mpamvu nokubwira ati genda kurondera umuroya azokuburanire ati niwamara kurondera umuroya naho byozoja muri koti n'icyongereza naho byozoja mu bucamanza jewe nzoza kuvuga ukuri kuko ni je dogita wawe nzi ubuzima bwawe toke hanyuma ninone jewe umudogi umuroya nomenya ndamuhigira hehe dogita aranyandikira ati uzugende kuri service community anaha bashobora kugufasha anyandikira n'ahandi handi noza guhigira abo baroya rero mugabo yarandungitse kurondera umuroya n'ahantu bagomba bafasha abantu nyine batarinze kuvuga ngo n'amahera mutanze ni iki bagufasha nyine bisanzwe rero na kandi ni hahandi igihe bari bancukije ku buryo nyine uko kumwe nababwiye ko bwa mbere bankurikirana nkinjira muri Australia bamaze kumbwira ko bobo duheje gukorana ku kibazo nzoza ndaja kuri iyo service community hariho rero igisata kijejwe kuburanira abantu ba ibintu by'imiryango canke abantu bibafise ibibazo mbese bafise ibibazo ibintu nk'ibyo bitarinze kuba birebire basi nibwo rero nyahandi narahagiye ndagiye ndabereka ikete dogita yari yampaye hanyuma baragerageza nyine ngo bazondonderera abantu bazomburanire mugabo baranyuma ko ndagenda baranyumviriza ndababwira ukuntu nikubise hasi ingene byose byagenze noneho baranyizeza ko bazomburanira mugabo ngo hari abanyeshuri baje kumbure bamwe baba bariko bariga biga kuzoba abavoka nuko mugabo rero baragiye barigi yo dosiyo yanje kumbure babona ko atari dosiye yo kwigira ko canke atari ibintu nyere abo bantu bakwiye gukora nyuma baje kundunga ikirikete bavuga yuko batomburanira norondera handi ndabona none ibi bintu basi ndabyihorera rero nyuma abana banje barambwira imbere yaho nyene ku iryo soko nikubise hasi imbere yaho hariho abaroya abana barambwira ati kandi burya mu maforo ti burya tugiye hajya ati burya n'abajya n'abaroya baburanira abantu bafise ibibazo ati tuze twinjireyo turabe twaragiye rero naho nyahandi turahinjira hanyuma turababwira ikibazo turabiganira bumva koko n'ibintu biri seriye baca baratubwira baca baravuga oke ikindi gihe baranumako ngo nzogende n'ubundi tuvugane ndagiye turavuganye mugabo bakavuga ngo rero ngo kukuburanira baca baratangura ati rero vuga ibintu tunze ati kuko hamwe twokuburanira ugatsindwa bikagenda uku mbega twofata ibiki nyene kugira umuntu apendekeze ibyatunze kuko ngo hamwe bomburanira nkatsindwa urumva mande bo babanciye iyo guhoma ko baba ndino bandi ko ndabesha ko nikubise wabo ntikubi hasi wabo kandi ntikubise hasi wabo canke abo baroya nabo byogenda gute bo bohatora iki ndabyiyumvira ndavuga nti jewe ntoya nabyo fise ngo ntaho bintu bize ntoya ni nta bintu fise noza gupendekeza kubera icyo gihe nari fise imodoka kandi imodoka yanje ku bisanzwe nari fise imodoka yari ihagaze mu 20,000 by'amadolari kuko nyene tugishikanga nari nayiguze ata myaka 2 nari bwamare hano nari ndahabaze nk'imyaka 2 cyangwa 2 n'igice kuko tugishika mu bihugu biteye imbere bana b'Imana ubwa mbere na mbere abantu bakiza mu bihugu biteye imbere baje nk'impunzi barabitaho ari mbese tukihashika twaronka amahera meza kandi tukitabwaho n'amashyirahamwe atandukanye ku buryo n'amahera yawe waba wafashe muri leta washobora kutayakoresha ahubwo ugakoresha ibyo bita amavoca kubera ahandi nyine kuri serivisi community nashobora kugenda afise nk'ibire nogombye kuriha nk'amahera amajana 3 cyangwa amajana 4 ugaca usanga bandihiye nari kuriha amajana 3 ugaca usanga bandi ndihiye amajana 2 je nkirihiri ijana hanyuma buri mwaka umuprezida twasanze atwara cyane se n'uwamukurikiye baragira nyine baratanga amahera hageze kuri bonane baravuga cyane kuri noheli baravuga ati burya rero iyo noheli je bagiri abana banezerwa n'abana babakize babafise base bakazi n'abana b'ababyeyi bakazi mugabo abana bitwa ko barezwe arabasi barezwe n'ababyeyi nk'abasingo mama cyangwa ababyeyi badafise akazi cyane abana b'impfubyi nabo ntibaryoherwa nk'uko abo bana babakize baba baryohewe ati rero abana tubageneye inoti y'igihumbi iyo gihe rero kujibura byari biryoshye kweri icyo gihe bakaca nari fise abana 3 nkaca sanga narose 300,000 ugasanga nanje bampaye 1,000 ugasanga bampaye 4 kuko bagaca baranabati oke uyu ni umusingo mama nta mugabo agira areza abana n'umwe oke icyo gihe rero abo bana banje 3 uwo musaza anje n'abana banje 2 na jewe ugaca usanga baduhaye 300,000 bine bine na tanu hafi bitanu buryo bagaca baduhaye amafaranga hanyuma kandi hariyo nko mu kwezi kwindwi nubwo biri niko bimeze ku bantu bafise abana bari munsi y'imyaka 18 hari hamahera usanga babaha mu kwezi kwindwi aye rero nayo kubera ko nitwa ko bafise abana batatu wasanga nafashe nk'ibihumbi bitatu hafi bitatu hanyuma nyeneyo gasanga ntiyari ababyeyi batagira abagabo bakaduha rero n'ikindi kandi ariko naguze imodoka ntarabyara wa mwana navuga rero icyo gihe rero musaza wanjye yari yaratanguye ariga imodoka hari ahantu tugishika tutaramenyera cyane hari ahantu twara tugenda kwiga icyongereza twaripanze tura wa muryango twari twarazananye n'abandi barundi bake n'abandi barundi bari muri nyagice tukagenda tugahurira hano kandi habari kure tugiye guhamayo icyongereza nyahantu bakatwigisha icyongereza ariko kandi byaravana nuko aho hantu bari bashaka kutwitaho kuko abarundi bari muri nyagice nibo bari baratubwiye nyahantu ariko biga icyongereza jewe na wa muryango duca turabyitaho tukaza turagenda kubyiga ariko nta n'abandi cyane babyitaho bas rero aho hantu rero bararaba baravuga ati aba bantu kuko bari baraduhaye umumama w'umurundi kazi acange se n'umumama w'iyaro n'umunyarwanda kazi ariko yashatse umugabo w'umurundi ariko n'umurundi rero nyabo mama yavuga icyongereza neza akaba rero ahari akazara twigije nyimba ari akavuga ati ni a ni a mu cyongereza e cyane e yo mu kirundi ni i mu cyongereza mbese nyimba bavuze ati apo cyane se iyi ni buji akatubwira ati ni kando mu cyongereza cyane farawa na mashugwe mu kirundi mbese nyene akazara dusigurira mu kirundi cyiza bitandukanye na hamwe twaba twiga umwarimu akuzanira udushusho gusa ati iki nyimba ari gisandasanda hagaca ya umenya ko ari gisandasanda ariko ubonye ijambo ryanditse mu cyongereza ugaca umenya ko ari icyo gisandasanda basi rero nyahandi tukaza turagendana rero bararaba baravuga ati aba bantu twabafasha gute reka tuzobafashe tubigishe no gutwara imodoka baze babona amarayisesi baze bamenye gutwara imodoka barabitubwira ati rero turipfuza kubafasha ko muzo kwiga gutwara imodoka mukaza muratwara imodoka ubuzima bwo ngahanisaba kubuza imodoka bamwe ati yabagayogayeto ya nanjye ati reka 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 ati tibosanga nayimanitse hariya ku bitare rafite ariyo manitse abandi ati nimupfe ko yemera abasha ati na mbese mugabo jewe kubera wa musaza wanjye yari amaze kugira nko mu myaka 16 ariko aregera haruguru reka nti ntacyo ndabyemeye musaza wanjye yozo kwiga imodoka wenda tukazoyigura akaba ari wazoza arayitwara turemera nabo twari kumwe baratangura rero baraturonderera n'aba interpreta muri twebwe nyine bazi icyongereza kuko hari abari baraje barize bakatwigisha ubwo nukwigira ku makompiyuta ariko twari tumaze kumenya kongereza gake gake tume dushobora no gusoma buke buke ariko kwiga gutwara imodoka ntibisaba icyongereza ntibisaba ubwenge bisaba mu mutwe no kumenya gukontorora amabarabara turemera rero baratangura rero baratwigisha ingene twobisanya ibiki n'ibiki n'ibiki turiga turiga muganje ntabwo nibasha njye wari menye gutwara imodoka ati cyane ni naho nozana twara buke buke ati hari agasoko kari hepfo y'iwanje kataba bizi kataba mwabantu benshi cyangwa amamodoka menshi ati niho noza ndayijyana nkagenda kwa sumira ati ariko nkayengera ku mugoroba w'ijoro ati cyane yabyuka kare abandi batarahatonda ngo muri ngene ntarita akaba ari byo byiyumviro byanjye rero twarize kandi rero bana b'imana aleluya amen yezu ni mwiza yezu yarabanye nanje ndabyiga nabyiga baragera igihe batubukingira ko tuzoza gukora ikibazo cyo kuronka icyo bita license. Hanyuma license P hanyuma turagenda baratugirira n'aba interpreter turagenda turagira turakora aba interpreter rero yarashobora kuba yona gufasha ariko nyene bigasaba kuko ubaho nyene wuguruye rero naragenda akora ikibazo mbona natsinze nzinze kandi benshi mu bo twari kumwe twaratsinze naye wa musaza nje wa umenga yari yaramaze no kugikora bas hanyuma ndatsinda rero wa musaza nje abarafise icyo bita rena kubera ko wewe kwanza atari bwakwiza imyaka ntabwo bahutaba bayimuha barayimuhaye mugabo byasaba ko bazomuha P byasaba ko bazomuha P ari uko afise imyaka 18 rero nje ndaronka iyo rena hanyuma musaza nje rero arabibandanya nje ngifise rena nawe afise rena mugabo atotemerewe gutwaza kubera ko ntabwo arakwiza imyaka 18 nanje mfise imyaka myinshi sindayimenya hari ibyo ntarakora ngo bibe byo mu burenganzira bwo kujya mu ibarabara rero wewe yarakomeje arabibandanya mugabo arambwira ngo reka ngo ubundazi gutwara imodoka ni kwari bu tuguze imodoka urabona ko idriving ngo iko kabisa ngo jeno idriving hanyuma nyene nca ndavuga ati oke tuzogura imodoka rero tukaraba amamodoka iyo twozogura rero abana barashima imodoka iyo bita for the territory ati niyo nziza imodoka ijamo abantu indwi ariko icyo gihe nayiguze ijamo batanu bwabo hari haho wongeramo izindi ntebe cyangwa ukazikuramo navuga oke rero iyo modoka rero ninjiye mu ibyo byo kuvuga inyere twize anashaka kuvuga amahera nari nayiguze amafaranga 220 rero amafaranga 220 y'amadolari yari menshi rero hamwe twagenda kuri ba baroya nkakubitiza agatima bariko baravuga ibyo bufata baze bafata bambaza mu intebe mu nzu ngufise ngo zoba ziciye angahe nazo caravuga toya reka tubyihorere canabyihorera ndavuga na bazofata bariko barambaza amahera mfise kandi kuri beni nari mfise kwa amahera menshi bana b'Imana ntiyari makengereranije nuko kuko nari narabakoze akazi nari mfise benki zibiri ya Commonwealth niyo leta yari yaranyugururije ya West Park yonaza ndabika ko mvuga ati na mahera y'abana hari ku 220 muri Commonwealth naho hari ku 220 mbere binarenga yose hamwe yari 440 na hanyuma rero ndatekereje bazofatira amahera nca ndabiheba camera nkubihe rero naciye ngenda ndipanga ya mahera ndayavoma ndayarungika mu Burundi ndaguramo ibi bintu mu Burundi nyene ndabwira abiwacu baranguriramo amaprasera sinzi nabo bari ba mbese nyene nyiranguriza imigambi mu Burundi rero nyuma nabonye babaro y'abantumira ibindi kete yuko nogenda ngo tukabivuga nako nyuma rero naje kugenda kwa babaroya ngiye kugenda kwa babaroya hanyuma turavugana ibyo byo rero sinari nkitinya kuko amahera navuga natinya nari narayamaze kuyatransfera mu Burundi kandi no kuyarungika mu Burundi angana gutyo cyari kibazo kuri jewe byasaba ko ndondera abandi bantu babifashamo basi rero twara nageza rero nagenda turavugana nabo baroya hanyuma ndavuga ibyo ashobora kuba afise mugabo bobo kuko bariko barashaka ubwo rubanza bari bamaze kugumva hari ukundi kuntu baciye bambwira ko bonyunganisha n'abandi bantu buri hamahera y'ibikenewe ngo hanyuma ngo natsinda ngo bakazonsubiza ngo natsinda nkazobaha baravye amahera no banatsindi ubwo rero byace bigenda uko ariko turacyabandanya reka video tubanze tuhagarike mwarahezagiwe n'Imana.